so samu ne in samu wacce ta san wanka wacce ta san iya ne da ka ganta za ta shige ranka
kuma ka samu
sai na fi kowa feeling addabi kowa da bragging two for seven in just my